Amajambo aheruka kuvugwa n'umukomiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga ngo nagatukisha fyongeye ngo abantu biteguye kugwanya abanywanyi b'umugambwe CNL mu kubabuza guterera umugambwe wabo ngo arabiyamirije ivyo rero bikaba byashikirijwe n'umukuru w'umugambwe CNL umushingantahe agatongwasa kuri uyu wa 2020 mukiza mwaka wa 2019 mu gihe yariko akoresha ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wiwe CNL reka tumwumvirize
cyo induka rero inyifato mugirwa namwe nabantu ntaje mu gihe kwatsa ngo bizego n'ubuzima cyane bizego ntaziyane cyo ikintu abaye ariko nyamukuru nuko kandi abarundi n'abarundi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe CNL atari umugambwe uteza ubugararo kuko hari abantu benshi bakoresha amaremerantanya bakoresha iterabwoba kugira ngo baburaguze abandi batagira ibyo bitwaza umugambwe CNL ashyize ku mugaragaro ibyiyumviro byawo duharanira kugira ngo bumvise ko nta nabi umwe cyangwa uwundi twitwara akiretse kongera neza komiseri rero uwo ari we wese uwo muntu ajejwe amabanga haba mu ntwaro haba mu butungano yaba bamwe bajejwe igenereza uwo ari we wese ntiyumve yuko abasene nyanamugayo n'abarundi banyitewe ubundi bwa bose ubundi buramba n'iteka n'itekana si abarundi bo mu bintu babi si abarundi bo mu bivuri abagenda rero kujya kudodobereza abandi kubima amatwi hagize ikibabakiye biture indongozi yoba ari ngorane
banywanyi bacu
banywanyi bacu icyo tubasaba ubwitonzi kwihanganirana no kwihanganira abandi no kubaha abandi no kubyubahiriza ibyo twabyo tubasaba uko dushobora kubasaba kuko iyo yubashe uwubi nawe naho yoba ari afise ingorane arateba nawe nyine akifasha hanyuma twese twubahanye twubahirizanya igihugu kigira amahoro n'umutekano icyo rero tubasaba ibintu byose babikora n'ubwitonzi ibintu byose babikorane umutima mwiza umutima w'ugukunda igihugu n'ugukunda ata n'umwe
ariko kandi ino korana ni
abafashwe si muri bucurakora bonyine mu bihingo byinshi nabikuze sino kuvuga ngo umutumba kanaka cyanjye komine kanaka cyanjye icyo mvuga ni kimwe intwaro itwarire bose uburenganzira bwo gutandukana mu migambwe bwo gutandukana mu byiyumviro byemerwa n'amategeko bugendera ku mubiri ku bwihisha muri ubwo rero ntihakagire umuntu aburaguzwa ngo nk'uko bamusemera nabo numvise bamwe mu ntwaro bakubita urutoke ngo uwo bazosangana ngo akaresi kazenere ngo azohimbura none nk'umugambwe ubeshwaho n'abanyamugambwe bashaka none abasenere batereye umugambwe witwa mwiki hariho n'abandi ngo bafise n'ibyo bazokubita mu kumazi muriga gucungera umutekano w'abantu no kubuhungabanya biratandukanye abatume ijwi ryanyu rishyika kure rushyikirire uriya mukomiseri ari ibihingwa ibintu yavuze birateye isoni agatukisha nabisokora kuko ujya mwambara igihugu cya muhanga si kugira ngo amuhepfo bijya bikoresho igihugu cya muhanga si kugira ngo asinzikaritse ubuzima igihugu cyamuhaye akazi kiriya kibanza hariho n'ubundi bagishobora kandi ukora neza ugende ku manure ubwo bwije
karere no makuru yo binarimwe iterambere mu by'ubutunzi mu bisata bitandukanye kwimba no guhingura ubutare amahinguriro uburimi n'ubworozi uburobyi ibikorwa shimikiro n'ibindi nditegerezwa kwisunga ukubungabunga ibidukikije bikabikingira uko bishoboka kose kuko bifite uruhara ntangiye mu buzima bw'isi nicyo gituma dutegerezwa gukingira inzuzi ibiyaga n'amasoko y'amazi tukanakingira kandi tukanagura amashamba tutibagiye no kuyongerereza 2022 ibyo bidukwifite ubwabyo imisozi inzuzi ibiyaya amashamba n'ibiba muri ibyo n'ibindi ni itunga ridasanzwe ryo kuratira amakungu ni umutaho uhambaye mu gisata cya ba mukerarugendo banyakubahwa mwitabye bino bikorwa umwe wese mu cyubahiro cyiwe sindabarambire muhundire sozerere ku by'imigenderanire 2023 basokuru niwo bayamaze bati nyamwigenda ko hari n'iri menshi ni ukuri aho isi igeze nta gihugu kiyibanga kibaho ibihugu rero bihuzwa na byinshi birahuzwa n'ibibazo bya politiki ibibazo by'ubutunzi iby'umutekano iby'ubuhinga n'ubumenyi n'ibindi kugira ngo imigenderanire myiza kugira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu byungururira abo mu bihugu bitandukanye guhanahana ibidandazwa ubuhinga n'ubumenyi kwishyira hamwe haba amashyirahamwe y'uburere cyane mpuzamahanga gatanu Uburundi rero sizinga urasangiye imbibe n'ibindi bihugu reka mbere buri no mu mashyirahamwe atandukanye haba mu karere muri afurika no ku rwego mpuzamakungu iyo migenderanire ni kuyibungabunga kuyikomeza kuyinagura aho yoba idashemeye no kuyunga aho yoba itari 2026 ni naho ndangiriza mu gihe imigenderanire yifashe neza abanyagihugu baratorera kuyoboka kandi n'ishusho ry'igihugu riba ryiza cyane noneho ahari umwumvikano hama amahoro ahari amahoro naho basokuru bavuze bati umuhoro uramwa bisigura yuko byose bigenda neza kandi bishoboka mu gihe cya none indero yotumberezwa cyane cyane ku nyigisho z'ubuhinga n'imyuga kugira abarangiza amashuri bashobore kujya mu gisata cyo kugwiza ubumenyi icyenda ku bijyanye n'amagara meza ni ngombwa abarundi bose bagira amahirwe yo gukoresha amazi meza baronka abaganga bakwiye mu bisata byose by'ubuvuzi bashobore kuronka imiti bakeneye kandi hitwararikwe ibibazo by'irondoka ryisumba ibihe n'ibibazo igihugu kirimo 10 intwaro nziza kandi yitwararika kuri ntahe itunganiriza abatasi iragwanya iza ngondagonde kudodobereza no kudendereza kuko ubutungane bushyira ihanga hejuru ariko ikibi gitukisha igihugu 11 intwaro nziza aho guturubika no kurya umutima abanyagihugu irabaremesha ikabaha kugira ibyizigiro aho kubaca igutu inzego z'umutekano n'izo kwivuna basi zikingira bose kandi ntizivanga mu bibazo bya politiki 12 igihugu kiri mu ntwaro nziza ababa muri cyo bagira umunezero aho kwamara agahinda amaganya n'imyido 14 igihugu cyacu kirafise ubutunzi kama nk'ubutare butandukanye amasoko ntanga ngufu nk'inzuzi izuba reho banyamukiye yakunga ka bose reka n'umuyaga nyine mugabo ubutunzi kama nk'ubutare kugira ngo bugirire akamaro igihugu ni uko kiretse kugwimba bushoka hanze bwahinguwe kugira ngo bongererezwe agaciro ibyo kugira ngo bishoboke nuko abanza kubaho ingufu z'umuyagankuba zikwiye reka mbere zisagutse ni ngombwa rero hagwizwa ingomero z'umuyagankuba kubaka inganda zo guhingura umuyaga w'ubukomotse ku mishwarara y'izuba be n'umuyaga 15 ingufu z'umuyagankuba zikenewe n'uwari we wese kuko bose bakeneye kugwiza umwimbu mu gukora imirimo itandukanye cyane ubuzi butandukanye gukoresha umuyagankuba si umurengwe ahubwo ni nkenerwa ku muntu uwo ari we wese
ni igihugu cy'u Rwanda.